ngithanda ukulibingelela lonke mahlabezulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga kubaba osezulwini ithuba elihle asiphelona ukuthi sifunde ezwini lakhe sindawonye. Lihlangana lomfundisi uMabuza, siza kuqeda imzuzwana sindawonye asibeni lomkhuleko. Baba wethu ohlala ekhaya ezulwini, siyakubonga ngokwethembeka kwakho. Siyakubonga ngokulunga kwakho. Siyabonga ithuba osipha lona ukuthi sizohlala ezinyaweni zakho. Vuma kwenzakale yakho intando, vuma kuzwakale wena. Kukanti kwabanye abazalalela lo lelilizwi, abanye babo bafelwe. Sengani wena ungaba seduze kwabo ubaduduze. Abanye abaza kulalela lo lelilizwi bayagulelwa, abanye bayagula. Kuzigaba ezijene abakuzo, bafinyelele Jesu, ubathinte ubenzele kahle. Ngenxa yokwanda komsa wakho, ngalo ibizo lenkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Sithanda ukubonga inkosi ngokusivumela namhlanje lapha. Sisamukelana kuyona le inkonzo engilethemba lokuthi iza kusichiya singafani. Sithatha indaba yethu encwadini yamakhosi okuqala isahluko ngu-22. Siza kugijima lawo amavesi, kodwa kungenzeka singawabali wonke, amanye sizawaxoxa, amanye siwabale. Wena faka umunwe eBhayibhelini lakho ulandele. Isihloko sethu ke sanamhlanje sithi sona bagange bayafa, kumbe nxa uthanda ungathi bagange bafile. Ngikwenzeleni lokhu? Ngangisizwa abadala nxa bexoxa, kungaba lo muntu ongani wenze ulutho oluthize olungahambelani lendlela kumbe lenqubo abayejayileyo, uzwe bethoka usibani banyana, kumbe umfana kabani, ugange uyafa, ugange ufile. Yikho ke lami ngifake ngaleyo ndlela. Umnyaka kwakungu-1996, ngikhumbula kahle, ngangivela ePlumtree eChedza, lapho engangisebenza khona. Aluba ngisehle ebhasini eTerminus ePlumtree laphana ukudinga okunathwayo ngisehambeni lwakuya koBulawayo, ngahlangana lomunye ubaba uyangiqaga ngisehla nje uthi, "Sabona jaha." Lami ngivume, abese sithi kimi, "Uyazinxa ngukhangele mfana wami, ngibona iyeze elimnyama, angiboni kusasa yakho inhle, umnyaka lo kawukuthutsheli, nxa ngukhangele ngibona ngani kulokufa okuphambi kwakho." Uyabona, kwakumele ngethuke, kwakumele ngiphaphatheke, kwakumele ngimlandele, ngidinge, ngibuze ukuthi, "Pho nxa ubona lokhu baba kutheni?" Fune ngxenye ngangamlandela. Wayezathatha advantage abese ngitshela lokho afisa ngikwenze. Mhlawumbe wayeza ngitshela ukuthi kumele uyethethela, mhlawumbe wayeza ngitshela ukuthi dinga inkukhu enje lenje uhlanganise kuchitheke igazi. But well, i-background engangikhulelekiyo yangenza kwangangethusi khona lokho. Banenge abangane, banenge engibaziyo izihlobo, banenge engikhule labo, abathi bangatshelwa ngomnyama, batshelwe ngekusasa labo, batshelwe ukuthi izinto kazikhanyi kahle, bayaphaphatheka. Kungakhathalekile ukuthi bayamazi uThixo, kungakhathalekile ukuthi bayakholwa, kodwa bayaphaphatheka, bachitha izimali, bachitha amathuba, balahlekelwe yikho konke, bezama ukuthi iyeze elimnyama elibonwe ngulo muntu obatshelileyo lisuke phambi kwabo. Sikhangela indaba esithola lapha eBhayibhelini kumakhosi oqala ngu-22. iBhayibheli ithi yona kwase kudlula iminyaka emithathu kungelampi phakathi kweSiriya lo-Israel. Kwelinye ilanga uJehoshaphathi nanguyana uyethekelela inkosi u-Ahab. UJehoshaphathi wayengumbusi kuJuda, u-Ahab engumbusi ko-Israel. Uyafika nxa esehlezi laphana, inkosi ithi yona, ungakuhamba lami yini verse ngu4 siye kulwa eRamoth Gilead uJehoshaphati waphendula inkosi yako Israel wathi yena mina nginjengoba kumbe nginjengawe abantu bami banjengabantu bakho amabhiza ami anjengamabhiza akho kwavunyelwana ukuthi sesisiye empini kwavunyelwana ukuyahlasela eRamoth Gilead bavumelana ukuthi bahambe bonke amakhoso mabili lamabutho awo kodwa bengakasuki inkosi yako Israyeli yabuthelela ibutho layo nangu uJehoshaphati abese ikhangela inkosi athi yena gakuvumi gakwenzi ukuthi sihambe singazange sibuze kuNkulunkulu basibale uverse ngu6 inkosi yako Israyeli yasibuthelela abaprofeti ndawonye ababe ngafika amakhulu amane 400 yathi kubo ngingaya yini eRamoth Gilead ukuya kulwa kumbe ngingayi bonke baphendula bathi hamba ngoba inkosi iza kukunikela esandleni senkosi uyabuza ngemva kokuxwayisa kukaJehoshaphati ukuthi singakahambi kasibuze enkosini basondela amadoda 400 omunye wangena esitikini wachaya wathi inkosi hamba uThixo wezulu ulawe uza kukunika ukuphumelela walandela owesibili inkosi hamba ngiyabona iRamoth Gilead ngiyawabona amaSiriya echithisaka wena ungemva kwawo ukunqoba ngokwakho inkosi yakwaIsrayeli ngiyayibona iqiniseka iginqe kuzikhanda ikhangela kuJehoshaphati ithi ngitheni asambe ndoda ukunqoba ngokwethu kodwa ke indaba nxa isombuluka isehla isiya phambili uthi yena uJehoshaphati singakaze sihambe verse ngu7 akukho yini umprofeti kaThixo oyedwa esingambuza na kakukho yini umprofeti kaThixo oyedwa nje ngiyabezwa laba bangu400 kodwa ngifuna oyedwa osese lomoya kaThixo mana ngisondela ekhaya sihlobo sithandekayo engxenye ungakachitha imali yakho engxenye ungakachitha inotho yakho ungakayi investor ngiyangizwa abantu bakaThixo benxuswa kuma nights e crossover ukuthi izinto ziza kwenzeka ngalobo busuku maybe they are crossing over bayeqa besuka kumnyako othize besiya komunye kuyazanywa kube lezi nkonzo ezinkulu kube leminikelo emangalisayo ukuze phela abantu beqe kuhle besecela emnyakeni olandelayo abanye ngiyangizwe kuthiwa kuyahlanyelwa bayahlanyela umholo wabo wonke awuthatha umholo ayewusa kumuntu kaThixo awuthatha usenkonzweni abanye yebo bayathenjiswa ukwakha inkalakatha zezindlu kuthiwe thenga isitina esisodwa ongasithenga nge 50 cents ko McDonald's ngoba sesithengiswa ngumfundisi siyethengiswa nge $10-$20 bazithenga abantu ngoba befuna i financial breakthrough yebo abanye ngiyangibale lemaphepheni ukuthi kuyabuya ema orange umuntu alithenga i orange le 1 rand alithenge ngenkalakatha yemali 10 20 rand kuthwe hluba ungene uye phakathi kwabunandi nxa ulihluba i orange lelo lidla yebo ungena phakathi kwabunandi lempilo yakho iza kuba njalo sihlobo esithandekayo bagangile abantu phandle bagange bayafa bayasicutha basithathele silakho okudingakala ukuthi mina lawe sikwenze ikuthi sihlaleni ezwini likaThixo indaba kanti singenzi njengoJehoshaphati uthi ngiyezwa ungitshela ngokuthi ngizachapha ngiyezwa ungitshela ngokuthi ngizanqoba ngiyezwa ungitshela ngokuthi ngilokuphumelela okuhle phambi kwami kodwa kakula yini umprofeti kaThixo yedwa esingambuza ukubana sichasisele ukuthi sihambe kumbe singahambi. Kakuvumi ukuthi bonke bongu 400 bakhulume ngazwilinye. Kakuvumi sithobe sithandekayo ukuthi benze sengani into erihesiweyo eqale yapractiswa uJehoshaphat uthi yena ku-Ahab. Asibuze, kakho yini oyedwa? Wena empilweni yakho, izinto nxa zingasahambi kahle, udinga umbono kabani? Wena empilweni yakho, izinto nxa sezimimanzonzo, udinga umbono kabani? Ngiyangibone phela mina kubo TV lapha la kuma platforms zethu lawa awe social media. Abantu besiyadinga usizo ebantwini. Ngeke ngabona kunsukwane ezingangaka ezidlulileyo nangu lumfundisi abantu babuthene base church babuthene uthi yena ukhipha imkhuhlane abanye ngabaqiniswayo ebaqinisa njani ayeza amantombazana ezama khosikazi angazi kumba amadoda angikhona ebe khona eduze yini ababamba umfundisi abakhisi abakhisa abantu abangomama kukhitshwa imkhuhlane angazi isihlobo esithandekayo ukuthi ivesi iphetsho njalo bagange bayafa abantu phandle bangathatha iadvantage ngokungafundi kwethu ilizwi likaThixo bangathatha iadvantage ngokungafuni ukulalela uThixo nxa ekhuluma kithi basenzisa izinto ezikhohlakeleyo nangiyana omunye phela owayeme geza phakathi kwedrum idrum egezela kiyo amalunga abalandeli bakhe besikha amanzi ageze ngawo bewanatha ngiyabona babetshelwa ukuthi bazazuza amandla babetshelwa ukuthi izinto zizabahambela kahle kanti wena kawubakhumbuli yini labana abathi nxa betshumayela bahambe bethwelwe ngezitulo yena uyabehleza esitulweni amadoda alemiza alemkhaba ebhodabhoda labo ebasale bona okwabo yikutshumayela kumbe amanye eguqile abatshumayeli behambe emaqolo abo kumbe cabanga ngalabana abadlisa utshani abanye ngabaspraywa ngedumu yeyizihlobo ezithandekayo kunenge okwenzakala phandle nxa singabanga njengoJehoshaphat sahlakanipha sathi thina kasiqale sidinge akekho yini omunye umprofethi kaThixo oleqiniso siza kwenziswa izinto esingazaziyo. Ngiyakuncenga mhlobo ungakazi uthathe isinqumo sokwenza lokho ofisa ukukwenza ungakazi udliwe inkomo ungakazi udliwe izimali ungakaze uxabane lezihlobo ungakaze uxabane labangane akuye buza dinga ezwini likaThixo uzathola ukusizwa. Lalela ukuthi inkosi yako-Israyeli nxa iphendula ithini iphendula uJehoshaphat kuvesi ngelika 8 inkosi yako-Israyeli yasisithi kuJehoshaphat ukhona oyedwa uMikhaya indodana kaImla esingabuza ngaye enkosini kodwa ngiyamzonda ngoba kakhulumi kuhle ngami ukhuluma okubi. UJehoshaphat wasesithi hayi inkosi ingabe okhuluma kanjalo. Lalela inkosi le ebusa abantwana bakwaThixo nxa itshelwa ukubana yenzeni ithi hayi ukhona yedwa lwana for sure ngiyakwazi ukuthi ngumprofethi kaThixo ngiyakwazi ukuthi iqiniso kuye likhona kodwa ukuthi sibuze yena kakwenzi ukuthi sibuze kuye kakuvumi ngoba uyangizonda kasoze akhulume okuhle kimi. Engxenye ngubuze ekukholweni kwakho kule ndawo yini owesaba ukuzihamba kulabanye abathi bangakunxusele enkonzweni yabo wesabe ukuya uthi ngoba bayakuzonda kabakhulumi kuhle ngawe. Engxenye usuke watshelwa ngezinto zenzayo omunye wakuvulela iBhayibhile wakutshengisa intando kaThixo ivele eBhayibhilini kodwa wathi vele lowu kakaza khulume kuhle nxa ekhulume vula umlomo wakhe okwakhe ikuchothoza kuphela. Uzibuze kawufani yini lo Ahab. Lalela ukuthi uPaul uthini nxa ebhalela uTimothy encwadini yabaseTimothy besibili ngu4 ivesi ngelika 3 uthi yena isikhathi sizakuza
Lapho abantu abangayikulalela, abangayikumela imfundiso eqotho, imfundiso ejileyo, kodwa ngenkanuko zabo bazabuthelela, bazazidonsela abafundisayo belendlebe ezilumayo. Kabadingi iqiniso, badinga ukunwayezelwa izindlebe. Mina sengabona phela Sihlobo ukuthi ungaya lapho kufundwa khona ilizwi likaThixo, uthola abantu beseqa, beqakeza, betshaya izandla, zibuzo kukhulunywayo izikhathi eziningi ngokubathokozisayo. Kungakhulunywa ngobufebe, kabaqakeza izandla. Kukhulunywe ngokuthembeka kokwethumi leminikelo, kabaqakeza izandla. Kungakhulunywa ngokugcina kosuku lukaThixo olungcwele, kabaqakeza izandla. Kodwa bangatshelwa ukuthi uzaphumelela, bayagida, batshaya imvokloklo, bagiye ngoba kunwayezela izindlebe zabo. Hayi, bagangile mani abantu abashumayelayo, abatsheli bantwana bakaThixo iqiniso, bayababhodisa, babathandele emunweni lapha, babasele, babazungeze, babasele ngoba befuna ukubathumba imikhumbulo yabo. UPawulu uthi yena libaqaphele abantu bensuku zokugcina. Baza, they will heap, baza buthelela, benzi nqumbi. Yikho phela kwakule 400 lapha kuku-Ahabu. Akathesa ngikwazi ukuthi bangaki. Ungabuye eZimbabwe, yibo bodwa, uye South Africa, uye Nigeria, uye all over umhlaba ubhode. Bagcwele, abahamba ngelizwi likaThixo, kodwa bengakhulumi lokho okufunwa nguThixo. Bengakhulumi lokho okufunwa nguThixo. Bayibhili lithi lona nangiyana uZedekiya senguvesi nguleve uZedekiya kuthwa wayenze impondo zensimbi, wayenze impondo zensimbi wazifaka lapha, wagiya, wagweba, wathunga ngapha, wathunga ngapha, wathi yena ngalezi impondo ithi inkosi uza kuhlaba unqobe, uhlaba unqobe. Uyabona banjalo Sihlobo esithandekayo, bathole sebesenza ama demonstrations, bathole sebeseqa, sebeyabuka, abanye baze babhubhudla amagwebu bekhuluma sengathi bakhuluma izinto eziphilayo njengoZedekiya leqembu lakhe, kanti kakulalutho, bakhuluma imicabango yengqondo yabo kuphela. Kusenzakala lokhu, inkosi isilalele phela uJehoshafati ukuthi kakuye bizwa uMikhaya. Isithunywa siyahamba siya kuMikhaya. Nansiyana siyasibona phela. Nansiyana siya kuMikhaya. Sifika sithi kuMikhaya, zwana Mikhaya, inkosi iya kufuna ngani. Ungafika enkosini, ufike lawe ukhulume khonokho kanye okukhulunywe yilaba abangu 400. Uyitshele inkosi ukuthi ihambe iye nqoba, iza kuyanqoba. UMikhaya uthi nxa ephendula uthi, zwana, engiza kukhuluma mina yilokho kuphela inkosi eza ngipha khona. Hawu Sihlobo esithandeka, ngiyebe ngifisa ukuthi ngakulabantu abanjengabo Mikhaya abathi bona kangilandaba le mali, kangilandaba lokuthi banengi okungakanani abakhuluma besiyale, kangilandaba lokuthi bavumelanani, as long as kungahambelani leqiniso likaThixo, mina ngizakhuluma ngenze kuphela lokho engithunywe nguThixo. Sihlobo esithandekayo, ngitsho lathe silalelayo, ngiyaloyisa ukuthi ngasiyavuma ukuthi kube lo Mikhaya ezimpilweni zethu. UMikhaya ongasoze ahambe labo Zedekiya, uMikhaya ongasoze afune ukuthandwa ngenkohliso, kodwa uMikhaya ozafuna ukumela iqiniso. Bagange bayafa, bamncenge yedwa ngale, bathi, ndoda, nxa usiyafika laphana uvumelane lesikukhulumileyo. IBhayibhili liyaveza la, nxa efika uMikhaya vesi ngu-16, inkosi yasimbuza esekhulumile uMikhaya, wathi, hayi, hamba la uzanqoba. Inkosi ithi, ngikuncenge kangaki kanti ukuthi ungitshele iqiniso, iqiniso lona lodwa. Ngumuntu amzondayo, kodwa ufuna ukutshela iqiniso ngumuntu amzondayo. Sengena ke endabeni uMikhaya, uthi yena
ngibona uIsrayeli echichichichiziwe ezintabeni njengezimvu ezingelamelusi. Abesesithi inkosi yasisithi laba gabalamkhokheli, laba gabalamthungameli, kababuyele indoda, lendoda ibuyele emzini wayo ngokuthula. Inkosi yakwaIsrayeli yathi kuJehoshafat, ngitheni? Kangikutshelanga yini ukuthi uyangizonda lo? Kangikutshelanga yini ukuthi kakhuluma okuhle ngami? Zwanini izihlobo ezithandekayo, kulabantu asebaflathele enkonzweni ngoba wafika echurch kwabalwa ivesi eseBhayibhelini ethi yona ngali ngithanda gcinani imiyalo yami. Yena esazi sewatshelwa, wamunyiswa, wafunzwa ukuthi umlayo kudala wabethelwe esiphambanweni, sesiphila ngaphansi komusa, asisekho ngaphansi komlayo. Abesesithi vele bayangizonda bebekhuluma ngami. Umuntu aflathele alahlekelwe lusindiso njengo-Ahab. U-Ahab uyala ukulalela uMikhaya, aqhubeke aye empini, akhethe ukulalela i-400 yakhe, akhethe ukukholwa impondo zikaZedekiya, akhethe ukuphikisana lezwi likaThixo. Athi yena, valelani undoda lo, ngize ngibuye. UMikhaya uthi, hayi, ungayaphenduka wena, uThixo akakhulumanga ngami. Zihlobo ezithandekayo, kulezinto, kulabantu abazeza basitshela izinto, njengami ngatshelwa ngeyezela imnyama, engxenye ngakathesi ngigida amantshomane, engxenye ngakathesi lami ngigqizile kakwazi ukuthi ngangingaphi. Kodwa ukhona uJesu ophilisayo, zihlobo ezithandekayo, uyasinceda uJesu asitshele ukwenzela ukuthi singaze salahleka. Uyasinceda uJesu asitshele ukuze singathatheki. Uthini kanti? KuMateyu ngu-7 verse ngelika-15 uthi yena, qaphelani abaprofeti bamanga beza kini bembethe okwezimvu kanti phakathi bazimpisi eziphangayo. Uthi baqapheleni, bazabuya bethule. Nxa behlabelela, kumnandi ukuhlabelela kwabo. Nxa bechumayela, kumnandi ukuchumayela kwabo. Bangafunda ivesi, bazayitolika uyizwe ilomutsho empilweni. Kodwa baqaphele phakathi, banjengezimpisi eziphangayo. Zwanini izihlobo ezithandekayo, uPawuli laye kamanga wabanceda, wabaxwayisa abantu base-Efesasi njengoba nje esixwayisa lathi namhlanje. Uthini? Uthi hayi, asikhuleni bathandekayo, sikhule sale ukuba zinsane, singathathwa ludumo, singayile namhla sekufikele imfundiso, kusasa siyele kuleyana imfundiso. Hayi izihlobo ezithandekayo, kodwa singavumi ukuqilibezelwa yibumenemene babantu. Kasimeni sithi mpo elizwini, sitsho njengoMikhaya, lokho uThixo angitshele khona yikho engiza kwenza. Kumbe sime njengoJehoshafat sithi kakusekho yini umuntu kaThixo yedwa leqiniso. Bathandekayo, umhlaba uyathumba. Akucabangi amadoda amakhulu abizwa ngamathayitli amakhulu kuthiwa ngo-man of God. Phela kulezi nsuku ngaphongubamba iBhayibheli ukhwehlele kabili kathathu, ufunda ivesi ubhonge kabili kathathu, man of God. Bangake abalandelwayo kuthiwa bangoman of God. Omunye uyavuka namhlanje kusasa udumo lwakhe kalusekho, omunye avuke namhlanje uzwe kuthiwa usebotshiwe ngoba urephile omama enkonzweni, abanye bavuke namhlanje kusasa kasekho usedlile imali yenkonzo. Abantu bayaxabana, bagangile, bagange bayafa. Kasimethembeni uThixo, sihlale ezwini lakhe. Zihlobo ezithandekayo, singaphepha kanjani kulolu laka? Kuyini kanti okungasiqinisa? Kuyini okungasincedisa? Ngiyamthanda uThixo ngoba kakula lutho lolulodwa uThixo avuma ludlule engasitshelanga ukuthi siphephe kanjani. Encwadini kaIsaya, Isaya ngu-8 ivesi ngelika-20 uthi yena, kumlaye lakubo ubufakazi, aluba bengakhulumi ngokwaleli lizwi kungoba ukukhanya kakukho kibo. akulandaba sihlobo esithandekayo bangachaya amasuti acazimulayo babe bahle bangachaya amagawuni amangalisayo yebo bangaba labalandeli abazinkulungwane lezinkulungwane kodwa thatha ubufakazi bezwi likaThixo uthathe umlayo kaThixo ufake lapha aluba bengakhulumi ngakho kuthi ukuthi ngoZedekiya lequla labo kudingakala omikhaya abazakhuluma kana khona kanye abakuthunywe nguThixo uJesu yengeza kuMatthew 7 verse ngelika 16 uthini uJesu uthi liza kubabazi ngezithelo zabo liza kubabazi ngezithelo zabo iBhayibheli lithi umlimi unxa ekhuluma encwadini kaMalakhayi 2 iverse ngelika 16 umlimi uthi nyayizonda idivorce ngiyakuzonda ukwehlukana kodwa omunye ngumthungameli webandla omunye uthi isithunywa sikaThixo uyathatha namhla lahle kusasa athathe namhla lahle kusasa ungabuyela futhi kufoundations zikaThixo uThixo wadala indoda wayenza yaba yodwa wadala owesifazana wamenza waba yedwa wathi laba sebemunye okuhlanganiswe nguThixo kakungabikho okwehlukanisayo liza kubazi ngezithelo zabo omunye ule 7 omunye ule 40 omunye ule 11 sihlobo ezithandekayo kasikhangeleni omikhaya bami ezwini likaThixo ngoba Zedekiya lequla abahamba lalo banengi okumangalisayo phandle bagangile singekele ukugcinwa ilizwi likaThixo sizalahlekelwa yikuphila kwethu abe sesithini kanti uJesu uyakwazi ukuthi abantu sebengcoliswe inkohlakalo phandle uyakwazi uJesu ukuthi sebengcoliswe ukuqilibezelwa uyakwazi uJesu ukuthi izinto kazisasihambeli kahle kasisamanga ngendlela obekumele sime ngayo phambi kwaThixo kasisahlambulukanga ngendlela obekumele sihlambuluke ngayo abese sithi bahlambulule ngelizwi lakho ngoba ilizwi lakho liliqiniso hayi asisondele eduze sibhoboze indaba uJesu kuJohane ngu 14 verse ngelika 6 uthi yena mina lo ngiyindlela leqiniso lokuphila akekho ngeza kubaba ngaphandle kwami bathandekayo ngayivangeli lakho lingamazi uJesu njengenkosi lomsindisi kalisilo likaJesu balamanga bagange bayafa bafuna ukukudonsela ekufeni ngayivangeli ohamba lalo ophila ngalo lingakuvezela uJesu yena yedwebethelwe ephakanyisiwe emela kuhlambulule ngelizwi lakhe uJesu yena yedwa ekuncengele esihlalweni sobukhosi hayi bagangile bafuna ulahlwe uThixo uthi yena Thixo bahlambulule ngezwi lakho ngoba ilizwi lakho liliqiniso uJohane ngu 8 verse ngelika 32 iBhayibheli bese lisithini lithi liza kulazi iqiniso iqiniso liza kulikhulula iqiniso kayisiyonto iqiniso ngumuntu onguJesu Kristu ungaba mazi uJesu uza kukhulula bakhona abanye sihlobo esithandekayo asebakhululwayo bayahlabela bathi ngikhululiwe mayibongwe inkosi ngangibotshiwe ngamagetane kaSathane ngitshonile emnyameni wesono ngilahlekile ingqondo iphumputhekisiwe kodwa namhlanje ngikhululiwe malibongwe igama lenkosi bangangela bangitshela amanga bangidlela inotho yami kodwa malibongwe izulu ngoba uJesu njengakuZakheu wahamba endleleni yami wangehlisa esihlahleni engangikongekiso namhlanje ngikhululekile ngiyambonga uThixo hayi indodana ikukhulula sihlobo esithandekayo ungokhululekile akukhathalekile ukuthi bangaki akukhathalekile futhi ukuthi bathini kodwa ukukhathakile okuqakathekileyo ikuthi abakukhulumayo kuyavumelana yini lelizwi likaThixo Matthew ngu 7 iverse ngelika 13 abe sesithu Jesu ngenani ngesango elincinyane ngenani ngesango elincinyane ngoba libanzi livulekile ibanzi ivulekile indlela eya ekulahlweni njalo banengi abahamba ngayo kodwa ingumcingo incinyane indlela eya ekusindisweni Lincinyane lesango elingena ekhaya balutshwana balithola nxa ungaqathanisa sihlobo qathanisa 400 eyayihamba loZedekiya uqathanise lomikhayo yedwa hayi phela ngitsho la ngesikhathi sikaNoa kwangena 8 emkhunjini iningi lachabalala angikwazi ukuthi kathesi wena umi ngaphi sihlobo esithandekayo kula likaZedekiya 400 isango libanzi kodwa namhlanje uJesu uyakubiza uthi vula amehlo uvume ukuhlanzwa ngegazi lewohlo vula amehlo uvula inhliziyo wamkele iqiniso likaThixo lilethwa kuwe ungathatheki ngoba ungabavumela laba bantu bagange bafile baza kuchiya phezulu kwezihlahla baza kuchiya ulahliwe ungelalo ithemba lokusindiswa malibongwe igama lezulu ngoba uJesu wafa ukubana ube ngokhululekile uyakudinga yini ukukhululeka ngalekuseni kungani ungamamukela uJesu uyakudinga yini ukukhululwa ngalekuseni kungani ungaphakamisela inhliziyo yakho kuThixo liba ngikhulekayo baba wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini siyabonga ukuthi uphakathi kwethu siyabonga ukuthi ususivezele iqiniso banengi abaxhwalileyo phandle banengi abagangileyo abafuna ukusidonsela ekufeni siphakamisa izinhliziyo zethu Nkosi sicela ukuthi njengoJehoshafati siqale sidinge ilizwi lakho singakathathi izinqumo njengomikhaya sivume ukuthi lanxa iningi lilahleka likhuluma inkohliso lenkohlakalo thina sime sithi kuphela lokho uJehova sinike khona ayikho esizakwenza senzele kahle siphakamisele izandla zethu lezinhliziyo zethu phezulu abanye siyakwamukela njengenkosi lomsindisi empilweni zethu samkele usithethelele ubuso sinika amandla okwehlukanisa phakathi kwenhlakanipho lamanga phakathi kweqiniso lenkohlakalo uJesu abesebusa ezimpilweni zethu ngayo hlala phakade siyakhuleka amen umlimali busise alenzele kahle.